tikakamba violence mchichiwa kana tinine kuti nkhanza undi mchitidwe wina uliwonse umene umatsetsa chipinjo kwa munthu zithaukhala kuthupi maganizo komanso itha ubweresaso imfa. So when we say nkhanza ichi timanena kuti ndi chipinjo chimene tingachitire wina aliyense chimene chingamusokoneze maganizo chimene chingabwerese kuvulazidwa kwa kuthupi komanso chithanso kubweresaso imfa. Tikakamba za gender based violence izi ndi nkhanza zimene timachitirana potengera kuti wina ndi wamuna kapena ndi wamkazi. Nkhanza amene tanenera ndi chipinjo chimene titha kumpangira munthu chimene chingabwerese kuvulala chimene chingasokoneze maganizo olokumupha. Komano tikamba za gender based violence ndetu tikuwonjezera kuti kunkhanza zimene zizi tikumuchitira munthuyu chifukwa kuti ndi wamuna kapena ndi wamkazi. Zitsanzo zilipo zosiyanasiyana, timazigawa mzigawa zingapo pali mchizungu imene imanena kuti sexual violence, pali so physical violence imene ndi yakuthupi, pali emotional violence imene ndi yamankanizo, komanso pali economic violence. Ndiye makategories amene waso mulinso nkhanza zosiyanasiyana. Ndiperekapo chitsanzo, tikakamba za economic violence timamva nthawi zina kuti amayi amagwira ntchito kapena amapanga business koma akapeza cholowa ku ntchito kapena ku business imene akupanga amuna awo kutenga ndrama zicha kuti akhale ngati akulamulira ndrama zicha. Ndramazo mzimayi wakavutikira kugwira ntchito kapena kugwira maganyu koma akafika pa khomo moti athandizire pa khomo paja abambo otenga ndrama zonse zicha akapangira zina zimenenso zimuna sizi-related pa khomo. Tikakamba nkhani za sexual violence titha kupereka chitsanzo monga ngati kugwiririra, kugwiririra komanso kupanga chibwenzi ndi mwana amene sanakwanise zaka 18 muchizungu amanena kuti maina. Tikakamba za physical violence ndiye kumene kuso kuti so ma examples ambiri mbiri kaya kumenyana mwina anthu ali pa ubwenzi kapena makhalira limodzi koma kumamenyana kuvulazana ena amathirana madzi otentha zitsanzo ziliponso zambiri mbiri pamenepa. Ya so tikakamba za nkhanza zitsanzo zake titha kunena zimene zitha kukhala ndi zambiri mbiri umangopitirira umapikopitirira koma for nthawi imeneyi tingokambapo zimenezi. Statistically we have not fared very well. I would give examples for the past 2-3 years. I'll focus on the statistics that we had in the year 2023. We had over 22,000 cases of gender-based violence from January to December 2023. And so far in 2024, we have over 18,000. This is statistics for January to September alone. And we are yet to finish the year, but as you can see, the numbers are still alarming. So we expect the number of cases of gender-based violence to increase with the last 2 months of the year. So we have not fared in terms of gender-based violence. People are giving a lot of reasons. Maybe there's increased reporting, or maybe there are high occurrences of these forms of violence. But as a nation, as a country, we are not doing very well when it comes to prevention and management of gender-based violence. Nkhanza zimene ndinganena kuti zochulukira ndi nkhanza za mmaganizo imene imanena kuti emotional violence. Emotional violence paliso zitsanzo zosiyanasiyana zimenenso zimabwera apapa. Maukwati kutha mosadziwika bwino, mwina anthu akuti ali pabanja, wina akupangaso zibwenzi kwinaku, wina akuzadandaula, ndi nkhanza zimenezi kuchulukira kwambiri kuyerekeza ndi zitsanzo za nkhanza zina. Komanso pa nkhanza zimenezizi imene ikutisautsa kwambiri ndi nkhanza zogonana. Tikabwera pa nkhanza zogonana zi makamaka kugonana ndi ana amene munthu amene sanakwanise zaka 18 amene timamutenga ngati mwana kutengera pa malamulo athu a dziko la Malawi. Komanso chomvetsa chisoni kwambiri tikabwera pa nkhanza zimene zogonana ndi anazi, zikupezeka kuti anthu amene akumapalamula milandu imeneyi ndi anthu akunena kuti tikuyembekeza kuti ali ndi udindo womuteteza mwana ameneyi, kholo lomubereka kholo lomupeza ma ankulu azigogo olonso aphunzisi amene mmasukulu aphunzisi amene makolo akuwadalira kuti ananga akapita ku sukulu akatetezedwa akumakhalaso patsogoloso kuchitiraso nkhanza zimene zizi anathu ife monga a Malawi Police Service kudzera mu Office ya Victim Support Unit imene imaona nkhani za nkhanza sitigwira ntchito tokha iyayi timagwiranso ntchito ndi anzathu ama ministry zosiyanasiyana komanso amabunge osiyanasiyana ndiye tikaona mene nkhanza zikuyendera timagundana mitu kuti tipeze njira zoyenerera zonena kuti titetse mavuto amene wawo pali ndondomeko zosiyanasiyana zimene ifeyo monga ngati a polisi komanso kugwira ntchito ndi anzathu amaunduna ena komanso amabungwe ena zimene tikugwiritsa ntchito tikaona zimenezi timakhala pansi pamodzi kugundana mitu kuonetsetsa kuti kodi tingapangepo chani choyambirira ngati nkhani yachitika kodi tikuyenekapo tipange chani kuti munthu amene wachitiridwa nkhanza ucha alandire chilungamo choyenerera komanso ndi njira ziti zimene tingagwirise ntchito kunena kuti nkhanza monga ngati zimene zizi zichepe kapena tithetseretu ndi monga ngati fe a polisi takhazikisa ndondomeko zosiyanasiyana zimene timapanga kuti tifikire anthu choyambirira titeteze nkhanza zisachitike koma ngati zachitika ucha wachitiridwa nkhanza ucha tionesetse kuti apeze chilungamo chene choyenerera chenichene ndiye mwazina ndi zina timakhala ndi ma awareness meeting tikakumane ndi anthu kumadera kuona kuti nkhanza zimene zoti tsautsa ndi ziti tigundane mitu ndi anthu acha tikagundana mitu tipeze njira zenizeni zoyenerera kuti titetse nkhanza zimene zizi munthu achitiridwa nkhanza tionetsetse kuti ndondomeko zonse zoyenerera kuti munthu amene iye alandire chilungamo zikuyeneka zitsatidwe tipange komanso munthu ucha akabwereranso ku community kumene anachitiridwa nkhanza kucha akabwerere mene analili kale timadziwa kuti munthu akachitiridwa nkhanza si samakhala chimodzimodzi chifukwa nkhanza imene wachitiridwa icha amatha kukhala naye mwina mulo wake wonse koma ngati walandira chilungamo chicha akamabwereranso ku community kumene anali ucha tionetsetse kuti timukonzekeretse munthu ucha maganizo kandi kuthupi komanso kudera kumene akakhala kuti akabwerere mmene analili asanachitiridwe nkhanza ndiye izi ndi ndondomeko zina monga ife a polisi tikugwira ntchito kuti tionetsetse kuti nkhanza tikuthana nazo kapena tikupanganso respond ku nkhanza tsiku limene lili ndi lofunikira chifukwa ndi lotsegulira masiku 16 amene anakhazikitsidwa wakuti tikhale pamodzi kuthetsa nkhanza zimene timachitirana makamaka nkhanza zimene timachitirira kwa amayi ndi ana chifukwa amene wawa ndi anthu amene amakhala pa chiopsezo kwambiri chochitiridwa nkhanza ndiye posankha tsiku la 25 November ili ndi tsiku limene amatchula kuti International Day Against Violence Against Women kusonyeza kuti ndi tsiku limene linakhazikisa pa dziko lonse lapansi loonesetsa kuti tikuthana ndi nkhanza zimene timachitira azimayi ndiye masiku 16 amene wawa amakhala masiku opambana makamaka 25 November imakhala tsiku lopambana kwambiri chifukwa ndi tsiku limene limatsogolera masiku 16 amene wawa amene timakumbukira tsiku limeneli tsiku limenelili linatsegulidwa mu chaka cha 1991 after 4 years kunapangidwa imene amanyina kuti Beijing Declaration. Beijing Declaration imakamba za women empowerment komanso gender equality ndiye theme ya chaka chinochi ya 16 days of activism ya 2024 apanga draw pa Beijing Declaration imene iyi akuitchula kuti unite to end violence against women towards 30 years of Beijing Declaration. The Beijing Declaration icha ndi imene inakhazikisidwa kuti ipitise patsogolo women empowerment komanso gender equality. Ndi imene tizifikira ku zaka 30 ya 2025 towards Beijing Declaration imene anachiona kuti chikhala chapamwamba kuti theme yathu chaka chinochi ikhale towards 30 years of Beijing Declaration. Paliso ma activities osiyanasiyana amene apangidwa kudzera kumabungwe komanso ma department aboma osiyanasiyana ife monga polisi after launch imene itikukuma naso ndi ma communities osiyanasiyana not only pa national level komanso ma at district level ma police formations osiyanasiyana akhala kupanga observe masiku amene wawa kupanga ma activities ma awareness komanso ma mobile VSU ndikuti amayenda madera-dera kuti thandize anthu amene ali ndi mavuto okhuza nkhanza wina alisatha kuchitiridwa nkhanza ndipo nkhanza ikamachitidwa ndipo ifeo sanena ngati ifeo tili mwina titha kukhala munthu amene tikuchitiridwa nkhanza olo tikuona wina wake akuchitiridwa nkhanza ndiye tasankha kuti tisanene nkhanza zimenezizi nkhanza makamaka imayamba yaing'ono koma ngati sitikuchitapo kanthu kuti tithandizidwe imakula ndipo zotsatira zake zimakhalaso zoononga munthu amatha kufa olo mwina kuvulazidwa ndikukhala ndi chilema cha moyo wake wonse chifukwa chonena kuti sanatani sanapange ripoti kuti athandizidwe koma munthu ucha akapanga ripoti nkhanza icha ife a polisi timayesetsa kuti apasidwe chithandizidwe chonse choyenerera kuti akabwerera nkhanza icha asakachitiridweso ndipo ifeso timagwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana za boma komanso mabungwe osiyanasiyana kuonetsetsa kuti munthu ucha amene wachitiridwa nkhanza ucha alandire chithandizo chosiyanasiyana ndizomvetsa chisoni kuti anthu samafuna kubwera poyera kuzanena akachitidwa nkhanza kapena akaona wina wake akachitidwa nkhanza pa zifukwa zosiyanasiyana ena amaona ngati sangathandizidwe ena amaona ngati mwina zikhulupiriro sizikuwalola ena amangoona ngati kuti ndi mmene tikukeneka tizikhalira koma si choncho iyayi chifukwa tikalekerera nkhanza nkhanza zimakhala ndi zoyipa zambiri kusiyanaso mwina ndi nkhani za upandu ndi umbanda ndi upandu wina ulonse umene tingatani tingafanizire nde ifeyo apo ngati a polisi ngati ofesi ya victim support unit timalimbikitsa anthu ndipo tikulimbikitsa anthu kuti azibwera poyera azibwera kuzanena kuti alandire chithandizo choyenerera
They say prevention is better than cure. Protect your family from viruses and other bacteria-related illnesses by embracing our Malawi-made natural long-lasting sanitizing range, VeriSafe. Inde tu, inumusanaje kunyumba kwanu ngakhale koyenda, gritsani ntchito hand sanitizer wa VeriSafe. VeriSafe is your ultimate shield with its powerful PMD active ingredient. It doesn't just kill germs instantly, it keeps them at bay for lasting protection that's safe for kids and kind to skin. From the warm heart of Africa, stay protected with VeriSafe.
Lewamwe ndi kupwetekani karibu ezikomze
karibu karibu ii amali karibu
Makai, Memo, Karibu.
Karibu.
Karibu. Stay connected and share love this festive season with Go TV. Go TV. Love it. Thank you.